in English because we have a good representation of people who speak Te Reo, and Bundy Waitaii to my right will be speaking Te Reo in this court hearing today. I just want to say this is Maori, and myself, Maori, Kaki, and Bundy will be enforcement officer for this Auckland Native Magistrate Court. I'll explain that shortly, but I want to introduce our panel of judges here today, Native Court judges, in a magistrate court sense of the word when this flag was first commissioned in 1834. On my right side, which is the King's side of British, this is British today, and the 1835 on the Queen's side, we're joining those two together legally for the very first time in the history of this country to leave all nations, indigenous peoples, on the same pattern of monarchy rule over our lands. And that includes all affected native countries and their tribes watching what's happening here today. So you can pat yourself on the back and be humble and at this point in time to lead off in this process. We have Hiriwini Karaka, 90 years old, war veteran, on the military side of this flag to represent the native here, in a sense Maori on this side, and the original Moriori, Cook Island and Tahiti and Arawa and the rest of the tribes in the Whakapapa here. I'll explain a little later. So Hiriwini is our paramount Chief Justice adjudicating this court hearing today from a legal standpoint of British flag jurisdiction of Admiralty that made mortgages and bank loans from the Magistrate Court in Edinburgh to Westminster Magistrate Court to Okiato Magistrate Court in Kororareka in Russell, Fair Islands, to Waitangi Marae Native Magistrate Court, to Te Ti Marae Native Magistrate Court, to Te Huku o Te Ika Marae Native Magistrate Court, now to Te Ongo Waka Marae Native Magistrate Court, in history locked today for the British to take care of the business side of our partnership on the King's side. So on the left side, the Queen, the Maori government with Georgie here, Job, and Sue Nakura. I'm familiar, I've got all that information that they have as well from the Confederation of Chiefs is on the left-hand side of the flag that has to address all Titiriti or Waitangi problems, Treaty of Waitangi 1840 to 1835 period. That's their responsibility in this court hearing today. And then we have Manahi Parapara Mohini of an original Moriori name to the Manukau, Tira Waikato Pare Erehere Manukau, 1820, signed with Lieutenant William Simons in the Edinburgh Magistrate Court to set the whole native title from that day. Year 1820, cut off to 1834, the 1834 declaration of a war state of emergency flag. This is the Declaration of Independence flag, 1835. This today is the commercial side of the declaration of war bank flag that we have to address the urgency. In a sense, it's not a war declaration of war, it's a declaration of financial martial law to make both sides accountable for the land and resources that have been taken for private interest on the side of the royal families, and not much left on this side. This is straight up and king contract, and this is queen and the iwi Maori contract. So that defines who we are here today on this. For the people watching around the world today, it has come to this time that we are here in Rio, the people that they've been waiting for in Britain, who they will listen to from legal documents. Here you'll see behind me all the titles of this country, from this Moriori title to 1834 cover on the Queen's side. And this side is in the real now. They have to address that issue and file it into here straight to Britain. The British, this flag has been dormant all along. It's no longer dormant today, and from the time we opened the Waitangi Marae Native King's Bench Magistrate Court. So I'll let Bundy have a talk before we proceed with the court hearing.
Tuhia ki te rangi, tuhia ki te whenua, tuhia ke roto I te ngākau tangata. Ko te mea nui o tēnei ao, ko te ao. Ki hei wa Māori ora. E tuaka nei ki te tautoko ngā mihi I mihi ngia te ata nei. Me te kai karaki e tuku whakawhetai ki te atua ke manaaki tia mai mātou e runga tēnei mahi tino hohunu. I roti e tātou ki tēnei rā. E mihi ana ki tēnei o tātou nei kaumātua, mō ana nei oratanga, kia kite e te ao, ka eia te tino rangatira I wangini e tātou, me wāna nei mahi I mahingia I roto I ngā hoia 2001. Tai nō ki tēnei wā e o roto nua, ko here wini karaka tēnei. Me ngā mahi o tēnei o tātou nei, rangatire e whakahaere ana, wēnei kōrero e pāna ki o mātou nei taitara, ki tā mātou nei whenua, e roto I ngā ture o te kingi Wiramu. Me tēnei o tātou nei, kai karakia, me wāna nei mahi ki te tautoko ki te aki a tātou nei I tēnei rangi. Tēnei te mihi ka koutou hoki e haere mai ā tinana, ā kanohi ki te kite e tēnei rā tino hohonu, tino hirahira ki a tātou te iwi tangata whenua, tumutumu tangata whenua o tēnei wāhi o tātou nei o Aotearoa Nuitiriri. Oke nei mahi, ki te hakatakoto te kaupapa nei, o ngā ture o te kīngi Wiramu, I mua te aroaro o ngā prehimana me ngā kōti ārohe me te kōti teitei hoki. Kia mua I o rātou, kei tonu mātou ki te ārihi tēnei kaupapa I roto I a mātou nei āhuatanga ka hore te roto I te tamarikitanga ku putātū tātou I tēnā I roto I ngā tiriti I te hakapūtanga. Ko tātou nei I tino honore ki te tū, ki te kōrero, ki te mahi, wēnei mahi I runga te tika, te pono, te āroha te me te rangi Māori e. Tēnei toku nei tumanako, ke haere tātou I pērā taino mai te timatanga ki te tutukitanga o tēnei kaupapa I tēnei rā. Mihi ana ki o tātou nei kara I muri, ke runga tēnei tēpu o tātou nei. Ko tēnei te āhuatanga I kitea tātou te huarahi tika o tātou a tangata whenua me ngā whānau hapū. Onu tiriti au te ho puta no mona mea ki. Kore hau hiani ki kume tōro wenei na kōrero I nā e tonu nei. Ko te mea ke I tika ana ke haere ngā kaupapa nei. I runga te rangi mārea. Huri rauna ki ngā koko ngā te pare. Tēnā koutou.
Thank you.